Abusuafoɔ a ha yɛ Kento TV. Mesu ni dem sɛ ne ɛno face the whatever Kento TV so. Mesu so ɔbɛ subscribe me na wahyɛ ato. Other platform no ama comment ɛwɔ comment section ase. Ɛma ɔbɛ mfisi so ɔbɛ bɔ notification bɛn no so. Ama nsɛm biara bɛbrɛ Kento TV no. Wayɛ first person na wanya nsɛm bi sɛ no ɛho ne ɛkɔ so ɛwɔ ɔma Ghana ne wiase afane na. Debi ada ne nsɛm foforɔ a ɛbɛsɔ yɛ pɔn so. Mo ama ne mesɛ Kento TV deɛ asɛm ne ɛte a. Nse de nyanya na yɛde brɔ yɛtua bɔ ase ahwehwɛ mu yɛmu saasɛm wei yɛ nokorɛ ansa na yɛde brɔ na yɛngye hwee yɛnkɔpɛ mu wɔ ɛyɛ NDC akakyerɛ yɛnim sɛ former president Mahama deɛ nsɛm no deɛ ɔde bɛɛtu hɔ ɔyɛ nea ɔbɛyɛ biara sɛ ɛyɛ 2024 7 December ɛyɛ ɔtu ahe ɔsi ahemfoɔ bɛtumi aso abaama no asan so abɛyɛ ne second president bi wɔ mu aka ne mu nti no ne deɛ nsɛm no deɛ bebree na ɔde tu dwa. Na yɛnim sɛ yɛ nyinaa vice president Dr. Bamamia ɔno na ɔyɛ flag bearer ma NPP aban no sisi a no n'ani abere yie paa kyɛ sɛ ɔsɛ baabi a ɔma aka na ɛkɔdu ne deɛ nyɛ adeɛ kyɛ sɛ ɔbɛgye mu ama yɛ nyinaa former president Mahama na former president Mahama senior ɔbɛyɛ bi no ɔbɛka sɛ yɛawe dompe no aka yɛawe nam no na aka dompe no ɔma former president Mahama ɛnsan so ɛmmɛka saa wɔadi ne bio nti ɔno deɛ kwan bi aso ne deɛ wɔagye sɛ or press or baba ya president ewo man mu na ne ssss bia no ode atoto na kwa mu ne ade na ene enu mu ene ye ye na ye mame eye ye na papa jeje ron so wonye ne ba bi ko ne ba eye zinabu ode abetu ja se ono ri obe fe obe defend ne ye former president Mahama 20 times a che se ga mami ede nsem bebre etu ja ɔsɛ abatoɔ no yɛ baabɛto no ɛnyɛ sɛ sikasɛm anaasɛ biribi se ɛyɛ neɛ seden nsɛm no deɛ ɛnyina yɛ nnuabaa no ɛde bi ato dwa ɛkyɛ sɛ ɛnyɛ asɛm ketewa na ɛyɛ nyinaa nsɛ yɛ door to door campaign nso ɛkɔ so ɛnam aseɛ a kyɛ sɛ gidigidi MPP foɔ ɔmo gu so gidigidi ɔmo kɔ nurses foɔ hɔ ɔmo kɔ doctors teachers ɛkyɛ sɛ ɔmo nam ase gidigidi ɛkyɛ sɛ ɔmo ka nsɛm bi ɛto ɛyɛ timanfoɔ no ɛti mu na ɛkyɛ sɛ ɔmo ɛtumi ato aba ama no na ɔtumi abɛyɛ president ɛwɔ ɔmo aka ne mu sisi a na NDCfoɔ so ɛne ɛkwan na ɔmobɛfa so a ɔmo nso ɔmo ayɛ ɔmo campaign na ɔmo de akyɛ ɛyɛ timanfoɔ nsɛ adeɛ wei ne yɛba yɛde bɛbo nti mo nto aba no man nsɛm no deɛ ayɛ bebree ɛwɔ ɔmo aka ne mu nti ka me ho na me no mmienu ani nkotie yɛyɛ nnuabaa bi ɛde nkyerɛkyerɛ mu ebi ɛto ɔmo sente a ɛyɛ yɛ nyinaa yɛ nnuabaa ɔdi fɛ ne ɛnyɛ former president Mahama nsɛm no ayɛ bebree ɛwɔ ɔmo aka ne mu aha ɛyɛ Kento TV ka me ho na me no mmienu ani nkyerɛ nsɛm no ntwam ne wie a asan so aba abɛdi ho nkɔmmɔ nsɛm bebree ɛka ho ɛna wasɛn.
Wɔ ɔman Ghana mu anaa nsɛm bi a ɛredi akɔtene ɛwɔ ɔman Ghana mu na baako ɛyɛ nsɛm a ɛfa ɛyɛ Ghana mampanin ɛne aban wei ho na wei ɛyɛ nsɛm bi a ɛyɛ mmarahyɛbadwani a ɔgyina Kwale Clothier constituency ano Michel Zenato Rollins a ɔno ɛyɛ NDC ni ɛne nsɛm bi aba abɛto dwa na nsɛm no ɛyɛ nsɛm bi a ɛwɔ aban no yie paa ɛwɔ Ghana mampanin Dr. Mahmood Bawumia ɛna afei so MPP foɔ nyinaa aban wei no nsɛm no ɛwowɔ ɔmo yie paa na according to Zanato Ajimai Rollins a ɔno ne papa ɛyɛ former president ɛwɔ Ghana so wasan aka baabi ɛde nsɛm bi ɛto wia yɛ nyinaa yɛnim sɛ Saturday atwa mu no ɛna NDC foɔ kɔpie mu ɛwɔ Tamale a ɔmo yɛ ɔmo launch kɛseɛ paa national campaign no ɛna ɔmo yɛ de ɔmo launch yɛ ɛda ne deɛ ɛpa ho ntoma na ɔmo de nsɛm ɛtutu drama Ghana foɔ sɛ ɔmo anya biye paa mu they mean business for December 7 na ɛhɔ dwumadie no ase no na ɛtitiru foɔ akɛseɛ a ɔwɔ NDC mu ebi te sɛ John Dramani Mahama ɔno na ɔtu frankaa ɛde ma NDC ɛna afei nso na bɛdi akyire professor Jane Nanan na communicators ahodoɔ a ɔmo wɔ NDC mu nyinaa ɛkɔpie mu ɛwɔ Tamale ɛna afei nso ɛyɛ ya MDC foɔ a ɔmo wɔ Tamale ɛne ɔmo a ɔmo wɔ akyi nyinaa ɛkɔhyia mu na ɔmo nsɛ na ɛhɔ ayɛ ma yie paa crowd no ɛhɔ ɔmo akyerɛ sɛ ampa ɛhɔ ɛyɛ NDC foɔ deɛ ampa na abusuafoɔ during dwumadie no ɛna Zanato Ajimai Rollins ɔno nso yɛ campaign ɛmu yɛ den ɛde ma NDC ɛka nsɛm bi ɛto dwa sɛ ɔmo a ɔmo ahyia mu wɔn nyinaa no Obia enye de enka and obia nfanche na adwu musa abawe atiso de abawe e di gana fo shambo pa 100% o me di gana fo shambo mo promises asama mo kan yes yes sika so ye bwe it na gana fo fail se o mo ba enye ma be yi ama no mo ba e bom ne de ko bibia ai ne agye egu bibia adwiri gikwe ne o hwe nia e ko so e wo ma gana ko e be o mo bo e be san ye o de awewo na zanato rollis insama o ka ni se aban we na nkasa no eye ma panyi na nadada kukufu ado Elo die nim no ama corruption aye kese pa ewo oman gani mu watena se aye hwehan ama corruption edi oman gana so ebi obefe bia corruption ene na mo sometimes kwa no eye office aye die si wo eye the office of the special prosecutor aye die si wo se omumum no embe hwe corruption sem so na se embe yi nkofo a omodi omo be for corruption no kanu omo kra honu kra san eye worse in corruption and no can say it is a Ghana for edi omeni hu sade we nyina na se still every December na omo beto aba edi am etia NDC dia ene na se Ghana for ara na Ghana for ngasa ye mpe ide adepa ana se ye ngasa ye ye ni enka ye edi asema oka edi ahwe NDC for ni Ghana for na omeshe mu ho nyina ene se aba we ama corruption aye kese ewo man ni na corruption so aye kese ewo man ni mebusia fo etime ma o man no ebrasi ye pa ewo kwan bebre so kwan ho do so in terms of development infrastructure dia healthcare education Airbnb ABC basa ejebusia fo zanato rolling say about we aye beto aye December bosome no ye osre gana fo se gana fo ento apapa and aso mo fo mini ento na omunto aba enfama NDC ente se na oka na nsem ewo dwuma die na say the member of parliament for Kwale Clothing zanato Ajima Rollins has lamented the prevailing corruption under the New Patriotic Party administration. Speaking during the launch, the 2024 campaign of the National Democratic Congress in Tamale, the lawmaker emphasized that President Akufo-Addo is presiding over blatant corruption. Corruption has been presided over by this government. Today, we promised John Mahama that we will set that bar higher with zero tolerance for corruption. The people of Ghana hold the NDC to the highest standards. Ban corruption, yeah. Or see, a yeah, NDC for no. Or maybe I can say NDC, and far or more, and for it. Corruption, Musa, and I say, yeah, it's me, and more corruption, and better NDC. Episode 4, and maybe I may be sound, say, Adias, and not all. Ajima Rollins, air canal, air and crayon, and now. So we should send ya about a mwa na sisi ani a day is send by SM. Ma penina la John Dramani Mahama na be muno MPs ni ministers bi e kontoto a dine a kesie ni bo a day e wo Dubai any de kaka home and then so Airbus and so insem ewo wa sela ye ni nya eko so ewo na afin so ne kaka krano sem awu draw back me nubi corruption related cases are aba even though George Dramani Mahama is not in office but the same APA one no NT yet defending na Zanato Rollins a defending John Dramani Mahama ni NDC over corruption no e dey e na wait me aka afa ho e wusi afa we dey me try wo comment e wo comment section na magic boy at waso Edi Amov, I can kind Edi Amov, sorry. Every time for a year, so I say we must hold on to principles that can be brought with money. That can't be bought with money, sorry. We must make sure none of our agents can be bought. She continued. Let's protect the ballot boxes. Do not allow yourself to be misled by money, by the money people who bring your way. So I say, I am about to wait the end of the day. Everything I'm from Godfrey says your pairs because this coming election will be a big win. Every among you, you be pompiska, you be chichiska, you see a moduless name, you see this, you be chibi. Now, so according to Zanat, no, or say you protected ballot boxes, no, na you need every physical so, it's as you need to see Casua will be misled. You be any man any say here now, or Chinebi no, who regret and I say, Ben Muyam, say you DC Kachi. Na yenti ni amprotekti yon ballot box. Si se si kane die, ebe ba pa nan so ma weni enda ho. Na eye dia ese as Oman Ghana na se Oman Muni ti me Muni Ghana ni e wuti afu e ti sanato Rollins e na eka o se the NDC party has indicated that the 2024 election campaign will follow a new approach which will include a door-to-door strategy to also end by say strategy a omo so omo dey call afi abato mu no a omo dey buy campaign a door-to-door e bi say for NPP as at door-to-door Dr. Mahmood Bawumia e door-to-door or call a nurse for her, no a call a school for her, no a call market women, no a call a more mukitata who are cool, door to door day. A common strategy, I think all political parties are deploying on Modi a year, Juma. And yet, when I say, and I edit it for so ever year or more day, or more strategy, no send or be call about it. How are they would they go about their new strategy? Yeah. Door to door strategy. I was afraid you see NDC for the ban of strategy and they lack it a lot. They don't have strategies at all. Policies not today. They don't even have some. In the interest of Ampeniapa, NDC say I'm beating a prevailing now I'm breaking records. No, now I'm about to dink in a war. I feel about to